Suna sujudu Munggu ni mau jatuh Hayai Kingdom what is it Hayai God is here
Amen.